na mukhe na kambe ka master Xitsonga analyst. Yeah, of course, I'm like, Benny Mangan, the president. Then I'm like, of course, I'm like, no Monday Roger. Yeah, I'm going to go. Yeah, so. Hi the 20th of September, kuna a post leyi mirhanga phanda, of course, Benny President nga fika yi posta ka akhawunti ya yona. Yeah, as you can see. So fika yi hlawula, yi fika yi tsala ku mahlasela xi le ka ngove, as you can see kwalano. Even then, of course, yi tlhela yi posta na that image then. So kahle kahle hi vuswona President Mayingani a yi lave ku kahle kahle trend leyi yi va towards Mr. Post. Hikuva ni yi ri mahlasela xi le ka ngove, swa ku hi yona mahlasela ya kona yi le ka ngove leyi, le ka hosi ngove, le ka Mr. Post leyi. Ku na mhaka leyiwa yi ya ku hlaseleni kwale ka hosi ngove, le ka Mr. Post leyi, hi leswi a yi imply ngopfu swona. Ku na mhaka leyiwa. However, eyi post leyi a yi changa kahle, a yi changa kahle because attention a ya ha vangi leswi yi nga swi tsala laha swo mahlasela e le ka ngove ni tanihi sweswo a yi kha yi swi vula kwalano, because loko ni fika ni nghena ka ti-comments fika ni kuma ku guys yi suke kusuka. So loko ni fika ni nghena laha ni fika ni kuma ku na mhaka leyi nga ku trendeni ngopfu ku hi le ka post leyi ya mirhanga phanda leyi. Hi ta vheta hi sungula hi Linda Thomas, fika tsala ku I bring ibele on the table. So swi suka la ku swi leswi master team leswi suka la of course ka TV show. Laha of course kha ku agiwa bawa wa munti na mhani wa munti, then liya bawa munti of course kha yi kombisa ku yona ya xaya swakudya swi yi kota ku yi kha yi xaya swona. Of course the leader kha kaneta laha kha kombisa ku a yo ze yi xava na school fees a yi vi kha yi hakela and stuff like that. Even then yi ze yi n'wi vutise ku wena kahle kahle i hakela yini we, hiku mina ni nge swi koti of course ku va ni hakela all of these things. Even then yena of course a fika kombisa ku yena wa mamisa, i mamisa n'wana. Xana yena miso loyi a nga swi kota ku va a mamisa n'wana na? Even then of course a fika a vula this statement.
Enemy. That was when I bring ibele on the table.
As you ever heard, the color so trendy, you look trendy, shouldn't you? Ka TikTok mi nga fika mi secha no chaka ku vekela those videos maybe swi nga ni vangela problem la ka channel nga ta vanhwenyana of course va kha ku kombisa ku a tisa vele and stuff like that kwalaho. So ta hi kha hi hlaya ti-comments leti ta hi kha hi tekela to hlekisa ntsena of course loko hi kha va yi chingela mirhanga phanda trend a ya ha fambanga hi ndlela yona because yi le ku chingeleni strong. So ni ta meka sure ku hi hlaya variety of comments ne ku swi nga repeat kuma mhaka leyi leswi nga ta kha ni swi ndlisa swo kwalaho. So hi fika hi vona kwalani Walter fa ya kombisa ku hi kombela ku mama mina sketo kwala fa yi kombisa ku I bring ibele on the table yi ku 50-50 as you can see kwala. Then ntsako kwala yi kombisa ni kombela kumbe miselo wa un'wana wa makhelwani a nga fela hi mhani. Then rita kwala fa yi kombisa ku mavele ya n'wina ma yime ku fana na mamina president as you can see kwalano. Oh, vona u joka or kanjhani? Maybe a nga le ku jokeni. Yeah, I have to agree with yeah. Mangama kame yeme kufana based on images and it's this one on the far right. I have to agree ku hi this lady there. Ai kona mhaka leyiwa. I agree. As already explained, and I repeat the comments. Ti tele ku tele ngopfu I bring ibele on the table mara na at least fana na variety ku swi nga bori. Clinton kwala fa yi kombisa ku mama Benny. mina a yi sukile ku ri trend a yi fambanga hi ndlela ya yona mirhanga phanda e yano hi bayizini la ka this image I guess so mara still at the same time of course swi ta hi meka ta even way for too much ku ina video leswi swi hi vulaka ku yi na 11 picture leyi yi na 11,000 reactions sweswi hi ndlaku video and then by the end of today ku nga siku ra ti 21 ta September hi ta yi bin or vo ma 15 yi ta yi kha yi fika 15k of course. Then khongelani kwalani a kombisa ku vele ra kona na n'wana a nga mama. Then lesa kwalani I think it's different ne a fa kombisa ku if I bring a bell on the table as a person. Then tshepo kwalano fa yi kombisa ku we are winning guys ni also bring ibele on the table yi kombisa ku a yi na wanuna hi le ku winini hi tlhela hi tisa na vele tafuleni ni ku mina then Stefano yi komba ku ifa yi kombisa ku mara wehe ku rhandza ku fana na xixevo lexi ni xevaku hi xona namuntlha hayi a mi ta translate i think swi clear ni ze na ku hlamisa swo tala kwalano. Braga Panda, I'm Jilin. Godfrey, what if I come so can this woman fight boxing? Imagine. The whole Braga Panda. Hey. And then Mpokola, I forgot to come so go. Me fresh, kakalang. And then I think the one I'm going to so on. Tivan, what if I come so go. I'm a woman, my fee, mom. The guys trending if I'm very fine, got the comments on the show, guys. I'm not lying. It's just not trending, go please. Then BK Angasala na Samara Sala BK and Shock Stash posting a post a picture. Swash comes up Joe, every other one on a leer. Cogan Chaco knows no matter the comments if the canceler everything, you bought a Facebook. And then my Chikwala, and I think it's a little bit different. If you're going to bring a pan, you bring it too well on the table. My baby is a quarter of a school, so you can't have a lane. I will look the gay. Then Mponi is going to film so mammy is a ne. Then Shiluman, if I come so good, revel around mammy, as you can see. Gamaran say, the qualify from so good. One trade Dianina. Yeah, trade Dian. Oh, okay. Then seven qualify comes up, come some of it, as you can see, qual and then allies, my pango from comes up. Ah, Van Vachquim, Uncle Molavacum mammies. Ah, look digging, and that one got a witness of a comes up. I'm rang up on the force if they win that challenge. I bring a bell on the table. And then Chavala qualify comes up, Uncle Yovina. Unga yo shav sa mere ndlela yinwana kuri ka ndhawu yaleyo ni nge yi vuli vito, as you can see kwala ku rhula kombisa ku milo thuga mavele ka papa duva Cynthia kwala fa kombisa ku mi vona dinga mibifa nge mavele papo then dope whatever that is ni kombela ku mama ndi n'wanuna mosi leyi na swi vona ku n'wanuna leswi ni nge ngheni but I can see. Eh no, as you can see, hluli kwalana ifa komisa ku nkombela ku mama, as you can see kwala. Ndlela kwala ifa komisa ku Raymond Nyathi emasapa ti eba, mavira ya vanhu ya le vaswi emasapa ta eba. Yeya. Nhluvu ko yoko humile. Na madzamu hi ku mama wa ti tokono swi ta mudala xitika zero. I'm not a mother, very mamma, Dokolush, Braga Panda Lee, Apitori Lee. Hey, no, me do miss Havana. Hey, I look the gay. And then, on a bear, I come so we come below Mamma Zamba Passion and walk a balu and hey, no. Hi, Sgid, the colad. If I come so cool, met and your mam Savannah, a crash yelly cremetant, and I'm sendela a refuse me a blam rang a panda. Yeah, ne, I look weird. Hey, I look easy in Facebook. Malunga, if I come so president, the commune, Navelle RC, one commina, eh? Shy, but I come so go. Mitlova was at the Votala, he says, Yavelle president. And then when a man magi kwala fa komisa ku hi lawa mamisa ku swona mamisa ku hi wona swipopani mavele lawa loko mina leyi hi yisaka data point ni masachanga za agree yona kahle kahle munhu swa ku faka hlupheka ka gaza because once you have something hambi wa ka yina xiyindlwanyana swi tikomba ku swi sasikeni nyana xikulwini nyana xi ku vere na swipopani yo khendla a yi gaza na yona. And then error loko la fika mse nwana loko aze a tshuga mavele swi vula ku mdavaso anga busy hi wona over i busy yona na ne mranga phanda na okay I over i loko yena a yena phela ku omini le bearing ku vula ka xungiranga ni vera hi loko yena bearing hey timaka ta kona swi lava maenda veri ku nga hundzi vhiki mi ku oh veri ku nga hundzi vhiki mi ku kan'we kumbe kambirhi n'wananga ya ne mabunda kwala fika ku musa ku mavele ingaku i ntswala ya mukhegula ya ne a los yi ku evigin ra vele ro yima tsi tsir as you can see kwala ni swo tiva ka hlungwana ndzi nga sati look at what she wrote ni nga ku mama u ze u yimisela swikun'wana henhla ah damn as you can see i n'wansati lowu She gave it no no D. No no matter what I want Saturn. If I come so go, I'm love with my money and I'm like a boat. I did a queen. Then so very good. Lolly, that the Savannah met a mummy is a president. Never done go wow, course I wanna. Pretty holy and what I forgot so good. I'm a very moon that mummy in a president. Miss Six is shame. Then of course, this Kurisan got a forgot so good. Mr. Ramdish got the level of boyfriend in my veil. What the mammal went out there? Pratik. Mero got a forgot so good. Got one mammy Sashi on Jan come. Imadidzamo malamo hey yinwana xigalo yita hi challenge la yoku kumbe ho singova a hi komba na mayena mavele once ni la ku vona swinwana okay dan swara na nuna wa sesu ku life ku musoko velera so South Africa ka hari hava ku losa ra nwina ntsena president hambira little baby ri we ku Mpisi kwa laife kwa msa gulero tova asho langa ku shimama kamani oro vapa muzi Juni laife kwa msa kundatisa shimbuta ni mita ni mamsa la shona bote ya ne Nkata ngamla yiku wano wa maveli yu wa inga ku oma msa shunja ne Pretty David. Yiku ninga mam ninga mama aza abo ngalo Shabiri fa ku musoko mavele inga ku milo bebla ka 5. Musa msech ku venge longe nhlongo sivara xile ka ngo. Ya. Mongwe fe ku musoko fama mbala xikipe mranga phanda before xi ku vita nwa mavele leswi ya xaka ngove as you can see kwala and then okay mongwe kwala no yinwe ya ti subscribers la ka channel fe ku musoko xo fana na yena u na wona abari wa not sure if ri ra ho singo ra fika kana ra mranga phanda ku mranga phanda loko zi trend so hey ku na maka Wise man, if I come so papa, same log, we have mamma so soon governor. Was in government the pool. Eh, I remember wow. Then would see love for come so go, Angel, what do you say? Man, very president. The shinga one in a monog of you, I know, Mara, would see love. What are you trying to say? John kwa life ku musoko kula ku mamiswa munhu mavele president loko ya hakula swiri a yi korisela mapoto ha vele ra so ra I know overall I think le tingo to ku repeat in the comments hi covering all angles of these comments road country na ngutisa la mayi kwena mhaka leyiwa but in overall ha ku trenda yaliya yo yi fike yi mamisa mirhanga phanda yo yi nga fika yi teka ndhawu la instead of course u ya beef against hosingove so ko va few people of course va kha vulavula hi beef yo na mahlaselo of course ku ta ku ri beef against hosingove loko khi cheka la mayi kwena mhaka leyi and then of course hi tlhela ka timhaka ta nomento roger mi nga ma swi hleketa hi fike endla a video la hi kombisini of course ku swi nga va best if nomo the roger of course a lunghisa mhaka na hosi ngo Mr. Post so ku ya hi ti updates ta yena what I saw no fika ni vona of course a fika poster these images ta nga fanatsala ku a fanatsala ku you guys are not read the shame leswi a fika kombisa swo kwalano even then a va a ri somewhere swi komba ku ri somewhere a henhla so mi box wa na ntshava or some sort of that a ri na mike yaleyo leswi a nga fika a hi kombisa swona so a nga hi kombisa na of course a tlhelele centurion le which means loko obviously a project a yiza yi sungula a centurion so I didn't know of course kahlekahle ila ku yi endla kwini this project so far a yiza swi va clear because clearly as Master T la hi theory yindleni kuloko ku na a problem between them so I think ha yima hi voni swona ku swi tandzisa kwini prof kwalani komisa ku yi ku say hi xi studio xa le patwini ka n'wa Rogers As you can see, voila. So Arids, guys, I've been checking your account. And then when I can't update anything about you, Angaba and Guinness Studio, as you can see, voila, Nashar, so Master Tio, I will continue our relationship because Kombia when I powerful, Marianas to come are interested to go at Tenal this way. Hey, Abazam, not a big face. You want to wrong one or Mizama, and then one me and Landelan. You can do something, Kotokulu Zamakale. Look what I'm getting subscribe, and I'm going to subscribe.
I'm going to go to the house. Itlele bana M lua maswana na bikire hileri e rangwe na mitano a rona tia na Africa wa bulavula ku sasekile swinene a hi hundzuri ku rilani hi kombela na vanga hala vona na kishi leyi vulavulaka hi yona. You can see the color. One boy, I can win.